No te rā nei, I whakaterehia ai e te poari o te Urewera, tā rātou rautaki hukihuki e kia nei ko te kawa o te Urewera. Ko te whāinga o te rautaki kia waihanga araho, he marama I te katoa ki te hononga mana motuhake o Tūhoe ki taua ngahere, o tira ki ngā rauiringa kai ao ahurei hoki kei roto I taua ngahere tapu e noho ana. Hei tā te pūrongo a Te Okiwa McLean, a koe nei te rautaki tuatahi, kia oti nei ia Tūhoe me te papāta whai, hei whakahaere tapatahi I te Urewera.
Te kawa o te Urewera, he hua nui kaua mō Tūhoe anake, engari mō te motu.
Kia kaua tau e ki nā heaha te hua o te whenua ki au, engari heaha te hua o te whenua ki te ira tangata, heaha te hua o te whenua ki te whānau, ki te iwi, ne.
Ko te ito, te kawa he whakawhāiti mai ia o te aroa whānui kia ngai Tūhoe, ki te whakarenarena I te hononga ki te waonui o te Urewera, kia kaua riro mā te whenua anō ia, e tiaki.
O tā tau e ki nā koeni te tikana mō te ākoto, me pēnei anahe kā ora, tūturu, ka tūrua tō tāua noho I te ao nei.
He kawena tahou, kā rehe ture arotake pēnā I ngā rautaki whakahaere no uki, engari ke e wero ana I te tangata kia whakarotia tōna hononga ki te whenua.
Ka whakahua ana koe nā koko e te tangata whenua. Ki taku mōhio nā, e hara tērā I te kupu e kiena koko e te tangata whai wāhi whenua, whai hea whenua. Enari no te whenua koe. Akune pei e nei wā koe rā kē te tikana e nānei he tangata whai hea whenua. Enari ko te tangata whenua ki auna e kiana koe ko tōu mana, ko tōu ahuna mai me tōu o tina atu ko te whenua. Nō reira, kai te kite koe koe nā tō orana.
E whakami haro ana te minita I ngā take tiriti, me tana karere ki ngā iwi e whaitonu nei ki te whakatau I o rātou take tiriti.
I would say to all those who are yet to settle, look at the example of Tūhoe, look at what has been achieved because of great leadership and generosity of spirit, where people don't think of themselves, but think of others, and think of, in this case, Te Urewera, look what can be achieved.
Ko te wawata o Tūhoe mo ngā tau ruatekau e haere ake nei, kia ngā kaukotahi te ira tangata ki te ira whenua. Ka mutu ka aukati ngā tono a te minenga hei te ruatekau o ngā rā, o hō ngō ngoi. Te Okiwa McLean, te karere.